Vasudhaiva Kutumbakam, Vasudhaiva Kutumbakam.
Vasudhaiva, 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 Vasudhaiva. G20. One Earth, One Family, One Future.